kimaliza kazi nitapandishwa taji. Nikimaliza kazi nitapandishwa taji.
Time. Baba yangu,
wewe ni 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 baba yangu.
Yesu ni Bwana.